Jerusalem, Ikayalame, Ilondoloze, Uhambe nami, Sumamishilana, Jerusalem, Ikayalame, Ilondoloze, Uhambe nami. I'm